Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Aukolana,
ilondoloze.